reflection of hills and lights. Aotearoa, no te katoa.